Yini pho enza ukuthi wena ufike neantiza lakho la nizofika nifuna yonke lamadimande enishaya ngawo yini?
So bengingathanda mesingabela lapha kwaGumede uyoxolisa.
Singakwazi ukuthi sihambe siyothola iphuzo.
Into enjenge-date.
So just think this jam.
Hayi,
akunamadoda emndenini wakho angadilanga lento.
Ndoda kini na.
Uzokhipha igama lami lamanyala.
Isitha, The Enemy. Tonight at 9:30 p.m. on E!